Nuko biri numugwi wa Arsenal n'abaruvo okribabo urabona yuko batanyuzuwe gose no gushika mu mugwi akiri bashasha turavuga William wavuze Gabriel nibamo mu mazina novuga bagiye novuga gufasha uno mugwi wa Arsenal kubandanya nibi nubundi bizera yuko bashobora kuza muri ya Big 4
urundi uno musore nibaza ko ba David Luiz baza kuhaba n'abandi basore tutabonye kuri list
kuko Arsenal yafise hafi bakinyi batandatu badafasaye central batandatu bagwa
batandatu badahari nimaza ko atari guhabwa umwanya kenshi rero hari aba profitira muri no bihenga uko twabonye kuri ba Martinez nabaga agakumvika akerekana ico ashoboye ninavyo yaje gukora ndetse tunababwira yuko gitsindo yatsinze ubundi nawe agiye ku rutonde rw'abakinyi ba Arsenal 10 bamaze gutsinda igitsindo ku kurukino rwabo rwambere kandi ari bashaka
ubundi byaheruka mu 2008 bibaye kuri Thomas Vermaelen
Ya,
Vermaelen byaheruka Demir Wit ico gihe atsinda Everton. Vermaelen
urumva ko ni imyaka itari mikeya. Novuga yuko rero ni match nziza Arteta yatanguye neza ni depart nziza. Tunibukanye ubundi Arsenal yamaze imisi itangura nambe kuri June ya mbere. Yari maze sitangura nabi gutangura rero nivyo bahuye na equipe noya yari ya Fulham Midouze ubundi ni na equipe dakunda kubagora. Nubwo bari bakiniye Craven Cottage ariko baje kwakura amanota 3 ndetse abantu n'umuntu yasubiye kwemeza ko Aubameyang ntaraca Aubameyang ubundi inkuru nuko abo bagabi batsinze ariko turabi matches 5 ziheruka za Arsenal nta numwe nta match nimwegeza siba gutsinda benshi bavuga bati Aubameyang na Arsenal ubishize kimwe ngahe kindi ngahe urashiramo akamenyetso kabingana kuko numwe mu basura amaze kwigaragaza captain wa Arsenal yasubiye kwerekana yuko nubundi akiri wa wundi gusa nubundi harindire kumenyeshwa isaha n'isa kuyongeje imyaka 3 baramaze kuyumvikana yoyo ariko gusa n'ukurindira kubitangaza ku mugaragaro ahubwo amakuru
avuga ko ashobora kuba ashobora no kwegera Mesut Ozil kuri bya 2025
2300 havugwa 2025
havugwa 2025 ariko bavuga yuko makuru ya nyuma yemeza ko ahubwo bashobora no kugera ku 2305
ayandi makuru avuga yuko ubundi gituma nino diri bayitebeje kuye kuyitangaza ku mugaragaro nuko Arsenal ngo ifite icizere cyo kubatangariza rimwe Thomas Partey ndetse no musore twasama wa ati niyo mpamvu babitebeje bashaka babatangarize rimwe
gusa numwe mu migwi naho nyene tugiye kwitega cyane muri no saison nivyo ni umwanya muto amaze mu mugwi ibikombe bibiri bisigura neza yuko ari mu bagabo bariko bakoze no vuga mu mwanya muto bagakora vyiza uno mwaka birugerageje kuraba performance peut-être yaracyari kare ku rukino rwa mbere nivyo Fulham vuye mu cicaro cha kabiri biraguye icizere uravye cohesion wakinyi
cohesion
hagati cyane cyane ko umugubuje wa Arsenal buje ntiwigeze ubura cyane no vuga imbere atake kuko Aubameyang yama yabikoze lakazita gasoma kunturire defense y'umugwa wa Arsenal a 3 kuko nabonye Mikel Arteta yagerageje gukirisha defense
kuva kuvaza amaze gutsindwa inkino zibiri za mbere Yes, aje muri kuri defense a 3. Muri no minsi kuko
ubundi ni na style yafashije unaye meragishika. Yasinze match zigira kuri 2022 ataratsindwa match nimwe. Novuga ko ya system ari karakoresha ni system ubona ko inakoreshwa n'abamenyereza benshi muri.
Ariko binavuga ko ni system atarakunda arayikoresha ramufasha ariko ni system Dorukasi ni system gushira muri condition zuko ahanini ushobora no ushobora gukina umupira mubi. Kuko Arsenal ishusho yatweretse ni ku munsi wa gatandatu yari Arsenal ishobora gukina wa mukino w'entertaining cyangwa entertainment football ariko ni Arsenal ishobora no kugoka ariko nabo bakagira uburyo bamaze kuba bietablisa muri iyo gestion na cyane cyane kubyerekeranye no kwinjiza no kwinjizwa ibitsindo niko mbora nko mukanya statistique bageranya yunayemere na Mikel Arteta kama amaze kuronka clean sheet 9 mungino 2021 amaze gukina mu gihe Unai Emery wo yakoreye clean sheet 11 mungino 51 yakinye